ingorane ariko wababere umurengezi kumanwa wababere inkingi y'igicu nijoro babere inkingi y'umuriro bari ibyo kurya byo mwijuru banyo yamazavuye mu rutare bari Manivuye mwijuru banyo yamazavuye mu rutare
Yonyine igira neza
uri mwiza